Amaphoyisa asempumalanga nkoloni kanye namahawks sebebophe abesifazane ababili abebenza iDon Vuli gate ngokungemthetho. Amapolisa athi abambe labo besifazane besenza lomdaniso weDon Vuli gate ngale kokuba nesitoko sezinqe esanele njengokuba umthetho wakuleli usitsho nje.
Ihlukeneke imbono yababukeli ngomsebenzi wamaphoyisa osukini lwawo.
Mina msasazi ngithi ube muhle kakhulu umsebenzi wabapho